karsada mirihi ubaxay karsada karsada mirihi ubaxay garba kintal dulliga ku faanay inuu tabcaday garba kintal dulliga ku faanay inuu tabcaday karsada karsada mirihi ubaxay karsada karsada
Korea, minimada kardiga.